Now, oh wait, this is interesting. Land. Land system? No, no, not a system, he's a man. Land Calrissian. Just corporate gambler, a scoundrel, you like him. Thanks. Bespin. It's pretty far, but I think we can make it. Mining colony? Yeah, a Tibetan gas man. Land crown somebody out of it. We go back a long way, Lanami. Can you trust him? No, but he's got no run for the Empire, I can tell that. Here you go, Chai. Stand by. Detach. Dun 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 dun. You'd have your moments. Not many of them, but you'd have them. Da 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 da. Da 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 da